asibingelele siphinde sikumukele mbuwe lekhasini yenhla lekhaya igama lami ingosi uBusiso wesibongongwane ne mangukuthi uyaqanqa ufikele ekhaya ngicela nje ungakhohlwa ungicofozele la bhathini elibomvu elibhala ukuthi subscribe uphinde futhi ungonzele ne-notification bell ukuze uma sekhona engikufakayo uzothola imeseji ehoyukuthi ngathi khona osengenile. Sithanda ukuthi sisube kakhulu kwisimo laphana ku-Miss Levels owuma wengane kanti encane kanye nontungane bebegazana bukhoma izolo ku-live ku-TikTok. Ngaphandle kokuthi ngichithe isikhathi ngicela nje ukuvele ngokuzwisa ama-clip amancane bekhuluma bobabili, mina nawe asihlangane kwi-video elandelayo.
Kwenzekalelo nje ama uthole ukuthi mina ngikhiphile i-album khona ukupromotha kahle i-album because ngilo ngibona ama-comments athi awukwenzi ukuthi anginayo ingane engayenzele lutho nomama beyingane abawu-2 engihlangane nabo ngaleso sikhathi omunye wabo uye waya public wathi I think from 2020 nakhona 2020 kuzokuba manje 2019 ngihlangane nalentokazi mhlawumbe nokufika ukuthi kuneyinkulumo eyivela ngazo ngihlangana naye 2019 bekudisemba umuntu okholwayo uzwana nezinto ezi-straightforward uyabo. Okuwukuthi-ke ngoba la ngithe ngizokhuluma iqiniso angizibi uzozidefenda angizibi uzokwenza njalo. Okuwukuthi uma kunjalo nami ngingathi kwaku-wrong wami loyo ukuthi mhlampeni ngibe nabantu abangaphezulu koyedwa ngaleso sikhathi. Kufike-ke isikhathi sokuthi sixabana kanjalo uyakholwa akazwani nento ebhedile nani 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 ucela ukuphuma ngiphume kuye ngingakhulumi lutho nangento yengane ngingenzi lutho. I think kwadlula ba 2 months eyi ngazama ukuthi fethu ingane yakhe yokuqala ikwazi ukuxabana forever sinengane.
Umfana awodli, mfana vuba iqiniso. Le ngoma ibingabhalelwe wena mfana, ibingabhalelwe muntu. Ingoma nje le emnandi, simple strength. Ngibonile lo 7 o'clock ukuthi kuzogadlwa mina. Thandwa sami, awukwazi ukuba ubaba. Asikhulume nje iqiniso, awukwazi ukuba ubaba. Usiloku kulanda isitori ususemuva, faka ibheshu, nami ngifaka ibheshu, iqonda lengqo. Awukwazi ukondla, ukhalela u-R1,000 2 uma usunentombi, uthatha ama-calls. Wajijele kule enye intombazane umuntu uma usukumithisile. Kumanje bafethu khona omithi wakwi-Clash of Choirs. Ungifonelile ey'nsukwini wathi sisi, ngase ngasha lo mfana uyangidela. Same story lesi esenzeke kumina. Hhayi, sodlala abafana. We manje uyangeni ngadlangadla. Umfana nje uhlule ukuvala uziphu ne-fame imdrayisa ikhanda. Ngebhathi zobe echazile ukuthi kwamithiswa wrong untombazane oqonde ngqo owazi mina ngamfica vele efeba ngabamba ifoni egoli ifoni igcwele send phela baby into engayazi uyikholwa phela mina guys senda phela baby ngathi ha kwasho ukuthi ngebhathi sisu sesihleli. Okay-ke siyakubona-ke lokho sesihleli-ke isisu wenze njani. Hhayi, wadla magalani umfana